Ndiye munezero gusura kubakira hano mu kiganiro kanguka izina ryanje ni Chris Ndikumana uno musi ku musi wa kabiri nkaba numva ndongowe kuremesha umuntu wese ariko araca mu bihe bigoye bigoye amwe wumva yuko wacitse intege hari abantu bakora nkurikira mu kano kanya bariko baca ama situation atandukanye muri kiganiro abantu bari mu buryo bwinshi ari bamerewe neza gukoranyuviza mu kano kanya uri umunezero uri mu byishimo uri mu bashimwe kumbura ari ibintu bari basengeye kuva kera ariko Imana yakwishuye uri kurabona ibintu bicamwo mwe vyo kwimbura canke vyo gusarura rero abo simbone ko nabwira cancane muri kino gice cambere riko mbwira abantu bari mu bibazo bari mu ngorane ibintu byose byugaye atana kimwe kiriho kiracamwo ukumva yuko menga Imana yaguhevye ukawabuze inyishu wabuze igisubizo sho kufisa ingwara bakubiye kudakira sho kufisa urugo unako gira usenyuke hari bibazo urimwo utabona ngene ucura kuvamwo hari ukene urimwo wabuza utangurira canke uhereza nashaka yenda kubwira yuko ibibazo vyawe uko bingana kose ni imba wizeremane shoboye imana ya Abrahamu imana ya Isaka ya Yakobo nashana kugira yuko muri wewe nimba wize yo mana kwa warakire Yesu Kristo mwami n'umukiza muri wewe harimo ubushobozi buruta ivyo bibazo uri kuracamwo ni vyiza ko tuvyumva ashaka kubaremesha uno munsi ndabatera intege ngenda kwereka umurongo dusoma muri Yohana wa mbere cha kane umurongo wa kane Jean chapitre 4 verset 4 yivango gana bato ngo murabe imana ngo kare mwana nesheje akavuga impwemo ya Antikristo na kozi ba Antikristo ngo kuko ngo uri muri mwebwe ngo ni munini gusumba uri mwisi ngo uri muri mwebwe ni munini gusumba uri mwisi celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde isiri mwibazo byinshi ariko wewe wizera uri muri mwebwe ninde Yesu wizeye ari muri wewe akaba mpwe mu Imana muri wewe aruta ibibazo byose uri kuracamo nuzure gucika intege nuzure kwihebura umenye ko ufite ubushobozi kuri wewe hari umushobozi bushoke muri jebazo abana ba Israeli bavuye muri Egiputa bageze imbere y'igitukura barihebura bati vyizigiro ariko kuko uri kumwe nabo yarafise ubushobozi gusumba ibibazo byo mwisi ikiyagitukura cyafungutse baracamwo bararengana rero nawe ivyo ukora camwo shakuremesha nuti vyizigiro niwitodombe niwihebure ngo Imana aramevye oya ibibazo ukora camwo sivyo kukwica nivyo gukomeza hari umugambi Imana ifise ivyo byose warindiriye kera ukabona ntibicamwo isaha y'Imana iragera ariko nashaka kukubwira yuko birashobora guteba cyangwa gutinda bivanye n'inyifato yawe uko witotomba uko wihebura uko uvuga amajambo mabi ni wewe kuri subiza inyuma nashaka icyo kibazo wewe ugikure mu nzira uvuga uti nibiva kuri jewe jewe ndashaka gushima Imana jewe ndashaka gusenga jewe ndashaka kwatura ubushobozi bw'Imana uhagarika kwitotomba uhagarika kuvuga amajambo mabi witege ikivuye ku mana aho rero amareka bari kumwe nawe bazokora hari amareka badakora kubera inyifato yacu mbi hari amareka badakora kubera kuma twitotomba na kuna abamareka bandiho bo kugwanirira bagacinzira mu buzima bwawe uguma widoga ivyiza ko ndamana bibibutsa igikuma widoga uvuga amajambo mabi mu kanwa kawe havamo amajambo mabi yo kwihebura wihebura atacizere ufise ni gute witetse ko abamareka b'Imana bo kugwanirira amareka b'Imana bagendera kunyifato yiwawe bagendera kukwizera kwawe bagendera ku majambo vuga yo kwizera rero hindura amajambo vuga hindure imvugo ntusire kwihebura ntusire kuvuga abakugire nabi ntusire kushavurira nakanga niyo yakuzibiye niyo yakubujije gutera imbere ndagenda kubwira yuko nimbuga umuvuga umuntu yakubujije gutera imbere wamuhaye inkomezi nyinshi wamuhaye ubushobozi ndagenda kubwira ko nimba wizera Imana na mwana w'umuntu ashobora kuzibira umugisha wawe n'uwaba uhagaze mu mana kandi wizera kubera iki kubera uri muri wewe arakomeye gusumba uri mwisi uri muri wewe ninde ni Yesu Kristo yanesheje urupfu akazuka mu bapfuye yicaye iburyo bwa data ubushobozi bwose bwa Satani buri munsi birenge vyiwe rero nimba uvyizera wature ushima Imana nubwo atanakimubona avuga uti manda gushima kwa mpaye Yesu ndagushima kwa mpaye kwizera ndanse kwidodomba diteze ivuye kuri wewe Imana yashaka uhindura imvugo ubone ivyo yateguye wature insinzi kuko uri muri wewe afite ubushobozi gusumba uri mwisi Ubu tugeze mu mwanya w'inyigisho turakomeza kwiga igitabo cy'abami turacyari mu gice cya gatatu abami ba mbere cya gatatu roi chapitre 3 ejo narangije niko ndabereka ingene Salomo yajyanye mu ijoro Imana iramwihishurira iramuvugisha iramubaza ati mbwira icyo ushaka ushaka ndaguhe iki nababwiye ko ndacyari ko ndateba canke ntinda kuri kino gice cya gatatu ariko mukomeze gusoma icyo gikurikira mushike nko mu gice cy'10 kuko ibizokurikira zocako ndengana ariko numvise ndongowe cyane guteba kwimba gose muri kino gice cya gatatu ejo nako nababwira rero ngene Salomo Imana yamubwiye ngo mbwira icyo ushaka ushaka ndaguhe iki nako ndavuga nti wewe ukuranyumviriza hamwe Imana yakubwira ngo mbwira icyo ushaka ndaguha ndazi ko benshi bo kwishura ibibaremereye ibintu by'ubuzima bwa misi yose hari abo kwishura ati ndashaka gukira ingwara hari uwo kwishura ngo ndashaka kuronka visa hari uwo ndavuga ndashaka kuronka inzu ndashaka kuronka imodoka ndashaka kuronka promotion ndashaka kuronka umugabo ndashaka kuronka umwana umwe wese afise icyo ashaka yoca abwira Imana na Salomo rero umuntu nkawe nanje yari gushobora gusaba ubutunzi yari gushobora gusaba gukomera ku bwami bwiwe ariko ikintu yasavye catangaje Imana Salomo ni yasavye amafranga Salomo ni yasavye ukuganza ani mahanga Salomo yasavye ubwenge cyo kinja koze ku mutima w'Imana kuko ibi binyibutsa ijambo ryo muri Matayo 6:33 Matayo 6:33 havuga ngo murondere ubwa mbere na mbere ubwami bw'Imana no kugoroka kwayo ivyo bindi byose bizokurikira kenshi rero yuko turasaba Imana dushira imbere ibintu bigaragara dushira imbere byo hanze dushira imbere ibibazo vya misi yose ariko dukwiye kurondera ubwenge icyo kintu turakwiye kugisaba ubwenge Salomo yasavye subwenge bwo kujya mu ishuri ndiko vuga ubwenge bwo guhishurirwa ikiruti kindi Salomo yavuze ati umubwenge bwo kumenya ikibi n'iciza ubwenge bwa mbere ku isi no kumenya Yesu ko ari umwami n'umukiza kuko utaramenye Yesu ko ari umwami n'umukiza nuko ubuze ubwenge bumeze gute naco buzo kumara ku bwenge kuko kumenya Yesu ko ari umwami n'umukiza nivyo bizogukiza nivyo bizoguha ubwenge budashira rero nkuko twabibonye umurongo w'9 Salomo yasavye Imana ko yomuha ubwenge umurongo w'10 uvuga ngo icyo kintu Salomo yasavye Imana cyaranezera Imana cyane kumva ko asavye ubwenge mwumve rero byakurikiye umurongo w'11 Imana yamubwira ati kuko ari cyo usavye utasavye ko ndakongereza imyaka myinshi yo kubaho ntiwasavye ubutunzi ngo ndaguha amafaranga menshi ntiwasavye urupfu rw'abansi bawe ariko usavye ubwenge kugira ushobore kugendera mu kugororoka ibyarahimbaye Imana 12 rero ngo nzokora ivyo wasavye nimba ushaka ko Imana yishura amasengesho yawe no gusaba iyuhwanye n'ibihimbara Imana kenshi tukunda gusaba ibiduhimbara twebwe gusa ariko ni byiza ko wiyumvira inyungu z'Imana Salomo yaravye inyungu ziwe ntiyaravye kuramba yaravye ati ndashaka ubwenge kugira nyobore ubwoko bwawe uko bikwiye Imana yamubwiye ngo nzoga ivyo wasavye kandi nzoguha n'ivyo utasavye aha ndakunda cyane 12 amvuga ngo nzoga ivyo wasavye ngo nzoguha umutima w'ubwenge nzoguha ubwenge no kumenya ku buryo atamuntu n'umwe azobaho akurusha ubwenge 13 rero nzoguha n'ivyo utasavye sinzi ko muvyumva ivyo Salomo yasavye uretse gusa ko yabironse yarose n'ibirengeye ivyo yasavye iyo ugiye mu mugambi w'Imana Imana yaguha n'ibirengeye ivyo wasavye mwibuke babagabanya mibembe baza kuri Yesu Yesu yabwiye ati genda mwiyereke abaherezi cyangwa abatambyi bagiye mu nzira barakira bose ko ari 10 ariko umwe niwe yagarutse kuri Yesu Yesu acavuga ati none ko nakije abantu 10 abandi barihe wewe wagarutse ngo ukwizera kwawe kuragukijije yaciye aronka gakiza bari 9 barakize mibembe ariko ntaronse gakiza ariko uriya yagarutse gushima yaronse ibirengeye iby'abandi baronse ejo tuzobona yuko igihe cyose usavye ibihimbara Imana iraguha n'ibirengeye ndio bahezagire mugire umunsi mwiza.